Solomon. Scalama Solomon. The Solomon. Scalama Solomon. The Solomon. Solomon,
Bula,
Solomon,
Africa.
Solomon, Solomon,
Solomon,
Solomon, Solomon,
Solomon,
Solomon,
Solomon,
Solomon,
Solomon,
Solomon, abantu umaso bafane sanilani kufani fana kanjani nomuntu amabuna sababulala abantu abafane senemfene kufani fana kanjani nomuntu
umkhonto wesizwe labulawa amabhuni eAfrika Isosha umkhonto wesizwe labulawa amabhuni eAfrika Isosha umkhonto wesizwe labulawa amabhuni eAfrika